You are welcome to Lemohamalahla's channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. Thank you. Hello, hello, beautiful people. Dumelang hape he ho sengwa letsatsi la bobedi. Lebitso la ka ke letlelle mo malahla le mohammalahla. Ka ga channel ena ga hlabollanang, ga hlokomedisanang e bile ga elelisanwang. Comment section e dutse butsu ka dinako tsohle hore re faneng ka maikutlo a rone kapa matshidiso ho batho ba bang ke mahlatsi pa ditabeng tseo. Empa tseo tsohle ha re di etseng ka boikokobetso le ka tlhomphano. Ha hona le ditaba tse dintse ngata, re ntse re tswela pele fela ka taba ya diclip tsa batho ba seng ba tshwaetse ho fihlelletse ha jwale. Jwale re ntse re ipapisitse le taba yane ya potso ya hore na e ka ba ke matsatsi a feng eo le bona e ka tla ba nepaese bakeng sa hore batho ba tshwaetseng diclip tsa teng di ka hlahella ho YouTube. Re ntse re shebile taba ya hore batho ba mamele ba bele ba se ke ba ferekana, ba mamele ba qete. Jwale e tle ga ba mamela ditaba tsa ho tshwaela e be le hore ba utlwisisa hore na ba mamela ba ipapisitse leng. Taba e ke tlotla ke le kopa yona e kenana hle ba mamedi ba ratang. Ha re ntse re tshwaela ka ho ntate Mokoto ka mole, ha re lekeng hore ha re recorder re phaphabise mantswe. Re phaphamise mantswe. Ho na le diclip tse ding tse ke sa kgone hore nka di kenyelletsa ho hanghang. Ke utlwa hore le ha ke re ke kentse di-headset ho hlokahala re be ke dutse fatshe hore tle ke kgone hore ke mamele. Nka se kgone hore be ke a mamela ebe ho na le ntho e nngwe ntseng ke le busy ka yena ebang e etsa modumo. Jwale molemong wa hore re tle re utlwisiseng, re utlwaneng hantle di-clipping ha di-post-u, ke kopa hore le leke fela hore le etse jwang le buele hodimo baratuwa ba ka. Re ntse re tswela pele fela he jwalo ka.